klepp, klepp, snapp og dippedopp.
Fram, fram, klepp, klepp, snapp og dippedopp.
Neppe. Bye, bye. Dolly, 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 dolly.